Ki te poi tarawhiti, kua tai atu ngā kapa poi tarawhiti ngai o e ono o Aotearoa ki Otaki. Mō tā rātou a whakataetae haratau e haere ake nei. Ka riro mā te wānanga o Raukawa, ngā kapa o te whakataetae e whakamanuhiri. Ahakoa, ko te whakamātautau i te pakari o te hoariri, te matū o te kaupapa o tēnei whakataetae nei. Kei reira no hoki, te whai wāhi nui a ngā kapa ki te ako i ngā kōrero mō te ao Māori. Anaira a Kruze Tangira.
Kua tae te wā kia timata ai te whakataetae nunui nei. Aha ko he poitarawhiti te whakataetae ko te aroaro mā rātou ko te ahurea Māori.
Ko tō mātou hia kia kawia mai ngā ahurea o te ao Māori, ngā tikanga, ngā whakaaro, ngā kaupapa o te ao Māori ki roto tonu i te ao hākinakina. Hei painga hoki mō te ao hākinakina.
E ono ngā kapa I whakaeke mai ki te wānanga o Raukawa mō te tonomana whakangungu. E ai kia Meriana Sabi Rickett, he nui ngā akoranga mā rātau.
Te whakapakari, te hinengaro, te whakarautaki, te whakamahere, te mahitahi, te whāinga eke-eketanga, e rā ahutanga katoa. Ka whai wahi ka hāngai, hoki ki te ao Māori e rua ki te ao hākinakina.
Nō te rātou, I wikitoria ai te wānanga o Raukawa Central Pulse, hoi anō, ko te whakaaro Māori, te huanui.
Yeah, ki oka nā whakaaro, kua tāmanga etahi o ngā kōtiro, etahi o ngā kōtiro no Ahisereiria no Hāmoa rānei. No reira, I te wā ka hoati tātou, ka parakatahi tātou te reo Māori, kei te haere rātou, kei wahuia rātou, no reira, kāre rātou te whakamā.
E tūnei te tono mana, hei momo whakaharatau mō ngā kapa katoa. Hei tā wini kērei, aha ko te wawata he iti, he hirahira tonu.
Ko te tino wawata, ka taia mātou, ki te whakataetae, ia wiki.
He hirahira rawa te hononga nei, e ai anō ki a Sabi Rickett ko te hāpai ake, te mēnui.
Rōpaki tia, te aupoi tarawhiti ki ngā kaupapa Māori, kātahi pia. Ka tino kitea te taumata, te angi tūtanga o te rā hotanga, whakapono nei au.
Ka oti, hei te rā atapu, e kitea ai te whakapau ngā wera wera. Kruze Tangira, te karere.